poem ante mo oso afo ye set kwa me champon no so dia to adroba fo ene akwantufo nyina so enim ekwan so kusekusa huda ubasha so die bia no memu muwani nguso nemu muwo hwe se wode be ye dwuma eno beka hu bi ama nkwanhye tesie we akwantempo so no abafo
akwantufo ene manfo dodo no a wo pese wagi wani istabri mu no wo ye wapo ye mante mu ena wo nyina edu wani akyere enam so ama ahyenkafo akwantufo ene won ma wodi akwaniaba e wo men akwan ahodo so no ka bi omufo bi te se National Road Safety Authority Motor Traffic and Transport Unit ene police adwumakuo no edu afantetie mu se de be ya obetwi wan hyen no ya hwe ye se be ya kwanhia ensi Seth Kwame Champon eye po ye mante mu so afo wodi atuja se
ti mesre ahyenkafo nyina eye wo mu a eye wo ankasa wadwuma wankasa ukura wo hyen se wafa passenger fo se oye hwan mesre wo bu ni de kwan so utina ehyen na china uso siti ya nemu a manyame ma wabotre na etwi ehyen no abotre so na mu oni na ho na bon ho ban na ba manfo to wo hyen no so ho ban na ye nyina ye ntumi enkodru ewo asundwe akwan ho san so we na e made sred ye na toto asre eye National Road Safety 4 ene DVLA 4 ene MTTD 4 se omugusu eye adwuma ne bo ma ba so wonkoso no wonhwe na asundwe no aye bo ho dawuro no ntintim
yamane boni to aso ene ahyenkafo bia wonom ekwa wo mprae so ekwa twetwe nkomo na wonom ahye bo se enhyehyeye ene ahyehyeye sese wonom eye ewa akwan so nyina no bedi so se beye a afi Kwawu Easter afedida no kwanhyia owo any prebia NC ewo mu
de be say ese akwan so jojo no ye dimra so eh eh se over speeding ana ama wonum nsa twika ne ade ade no ye station de ye mpese ye hu se wa drink wa nom nsa na twika ye ma won kaka no eh eh na akwan so road signs na ye de adwuma na